ariko nkuba aracyaryamye gaye oya mukamanyi na niko azotabukeye mu gitondo oya nukuri
imari bwaje ni ukora
none uwe uragodotse
mbega hasa gutya
oya mugabo ntuzi
ari bwahere mwitiro
nuhe bahubwo wihanure n'ukuri
urakora ibyiwa bivyo nibikurabaho ntahira
ntibikandabe
uraza kuntegera
ntibikandabe
urazoza kuntegera
ariko urabona inge nabana
naraye ndagututse
urabona inge nabana bagupfaniye ntuntu yukukubona indwi zingahe zigahera ata mwana gukubisa ijisho baraca ngo bagateramo ngo barakurindiriye ngo barabe yuko mwobonana
babashaka kumbwira iki
none wibaza ko batagukumbura
niba ushaka ko nta amasaha
ngaho uba cuguruye akabare muri zijya sahutahira ninde
abo bana banshaka kumbona babwire baze bandabe
baze bakurabe bahe bishure
sintaho nshakiye
ngo barindiriye kurabe
ndakontororwa ngaha mu rugi wanje
ukikontorora basi wewe ubwo rupfu nakani
kuko ntorora amasaha indora reka kunyugurura tuze turabe
manuzo uzocunyica ubundi ho ntibabukeye uzorara ha mu rugo nubundi ubabukeye
murinzi zico gikombe usubire unyi wikontoroza ibyo wikontoroza
ahubwo ni wikontorore riho
nubu ndagiye none sinza kuzinda gutahira aho
nabonye kugiye
urabuze icumbarira
urapfuye ubwo batwenga
ewe ngo wihuta ndindira
ndihuta
ndindira
kandi sinari nakebutse inyuma ngo ndakurare
nanjye nabura udakebuka mahoro mahoro
sinari narasize
oya nabura ko utagenda ukebuka none amakuru make none wari ugiye
ntabona ari ngiye hariya yego mu mirimo
uno munsi nagira ndaguha amahera rero yo kuza gusoma ibyo turya aya nayo nayo uza kugura akayoga tuza kuba turateramira ko ndaguteramira iwawe sha nanjye ngiye ku kazi mugabo
narinzi yuko uza kuza mugabo sinarinzi kuza muri uwo mwanya
oya ndaza ku mugoroba ntihari byiza
iyo wumvaga wamatekewe ndacyasubira kukuronga umukunzi yarakoze n'ukuri atuntabaje yego sha ndayateye
ndenda gufasha
ufashe yego
uraza
ereka nk'amabango nawe uturashyiramo amatwi
amabango hanyuma nicyo ndagufasha ndaguteze Janine bamwirukanye
bamwirukanye
yego bamwirukanye amakaye
amakaye kuri ubu nazani forome
yego
we mwana nje se wawaranteye amagogo ngiri kwariruka inyuma y'amafaranga mugabo mvira ko kamaramaza raba mwana ageze impuzu na jewe sigaye nambaye kandi amafaranga yayaronka akirirwa yiruka inyuma y'amafeki
mbega mama ntubona ko tubura nakunye umuhira
ngira ngaha mwana nje iryo teke
turi bugire
ntakundi nagume ngaho yicare ndabe ko nawanezerwa
ahubwo nca ngaho kugira ngo sindagucire nahe
yego shiraho
basi oya
urambariye urambariye
n'ayandi mateke
yego urambariye n'ukuri hanyuma mbere ndagutera inkuru wewe genda umubarire utica wiruka kuvoma
yego
aya mateke ndayiterera
basha kana nchengenda senano nanatsankwi
egura bona kwimvura igombe
ndoze hajya muhira
yego nyanyasa ntizahapitse nyagira
yego
Shikamu here and Beckham Gore of Gangumbo, ye hey. A Canadian meaning ah, Zota Nature will care ye. Have on. Who get a me, Joro? I had not been in ya. That meaning that. That's a condor. Mazota will care.
Musa to lead it. ko tujyama kare basha naho gwamunaniye rwagumye kwe
aho mwana nje usta twashe
ego
jeho gwari gwaraniye nanje nagomba ndabe ko nocishe dukuru
bega mama papa yara yatashe
ukuri kw'imana
eh
yahora taha gatahabugira buce hoho ubuho yaraye yo
yo nagiye kujyama taraje je narinzi ko yaje ha
yo
Papa,
mega mwazi semura satura.
Ariko waraye heka muzi.
Ubu rero utansambishije ntubumuntu.
Ubu naho rero w'ingeso yo kurara mu gahinga bugacha. Eh?
Eh, mama. Peko gaba papa ko wambaye gutyo.
Yambaye gutyo. If that is your dose, Binza Kumene Kana. Eh? Would I want your Kokamara Matagama?
Changing his onion barrels around David.
It's almost a cold query and get a big and shiny key. Yeah, I'm buying you no cool. Yeah. Echo. Yo mahoro ne
amaho
mahoro cha amaho
amaho
maho Eko ngo wicare hano nta namatebe didakwirirwa ndaja kurone
reka data wanje
ngo wicara ha
yemwe gaye mbega ihemye
wari warampeze
yemwe kasi ndaguhevye wa mukobwa oya nukuri data
abanye ni kingori chatwaye
badi chadutwaye nyene
Ere kuratso makondi ati hotsara bunzwe byose birahera.
Uya naje wo rero ndimugabo rero ndinzoraba.
Yego.
E kumengo hariho nkintuze nkagakanya kasigaye. Narinje kugusa gutuyuzi wa mukobwa ntiko tumushikanye ngaha.
Yo. Oya shawara ke
oya mukama sino burana rumwe ari wowe nari nitsigiye.
Iza nyuma natikanze hirya ye.
Jiyu none ka yemwe ko nakunda utuboga.
Rumwe gumuti.
Yo ko nakunda utuboga ga yemwe je nza kugira gute.
Oya nokuri. Mbega shana njura za magogwa ngowe. Amagogwa ngore waha.
Yego.
Awose saha kumutima sha.
Yego.
Yo sanga naratuntu yesha sintuntu fise.
Kasi ho mbona wahindutse nisura.
Ngene shana baye.
Ngo nkuri kwimana.
Umwe wongahambaye.
Yego.
Yamenje. Yabaye igikoko. Atahabugira buce.
Yego.
Ubu sinzi yasiga yarara shanda ko.
Wowe muko.
Ndakowesha aha nari narakurondeye ngo ndakuganyirayo ngowe ndaguhebu
yo ewe mwana wa mahama urarira wongera uhore mwana wa ma hariho umukecuru arahosha hariho umukecuru araho iyo abakobwa za kudukorera intunzeye amaroregwa kandi niwe birirwa barakukumbana Ahuvuga ngo uragowe siwe wiriza mwana wama uwo mugore uwo mukecuru yasaze mama yamaze kumwifatira ehe hirya yejo narengutse mibare ehe nyamukecuru yari yafatiriye nyamugabo wawa mugize gutya ehe icupa ehe yasigara munwesha gutya na umugabo wawe yari yasinziriye mandi tegereza nti mama we ha Mwana wa mama ni hagowe.
Eh?
None mwana wa mama.
niyabuwa munsi kandi ndibaza je uko ndabikeka ngira ni uwa munsi ntiyatashe yasaza ubuho nigikwemu mu kugenda iyo gwagwa yaruhimbye hagenda yataya agenda gucyama
naje nahora ndabyiyumvira nkaburaho ndabihera ehe urakoze
ndibaza yuko ataraye muhirwa yaraye muhiragaye
none se ndakubariye ko batagita
nuwo munsi hajya ntacyo kihambulira
wamugo
sa
mbegurindiri iki ko mbona uba wikwega umengura umuziha Jesu nkeneye gufungura Ben ibyo rero jewe ndanka aho nshikira nga nkicara nkarinda kuguhamagara
none se ngibi ntufungure mugaba twaho twabihejeje ibyo wacu
Ibi nibyo mwateze bitagira inkozo
none wagira ngo ruteke ibiki
Ibi aha kwa kwikura yo kuri ibi
natetse ibyo ndose
ukaza gukurondera igisahira
hey aho kitari nkaja gusomora ibisahira bya barundi aha kurugi wa urakibona
aha niwe naho kwa kwikura yo
waho di ntuganya ntugowe uraza kugiye bateka neza
utiki ngendeza kurye bateka neza
iyo basomira ibyo
enda kwa ibyo wenda ndagaruka wahumuye aba kechuru boga kwiganza kubura bona ku je kumfata nkuko ngende kurya ngiyo nahorange urabuze cyumwangi
ariko murabona ka uduharage twanja sanzaje atase mariste
Ewe, mwemura lima mukarara yu.
Eka dira, zikunza mandi wa hene, tewe nande zika yu mga hinga hati yu.
Ewe, mwemuru hoka.
Hupo mbele nubu ngote zika.
Ewe.
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 Ewe. Ewe. Amose jange zeku.
Zika yu ya amose nusu vrenu kumi imki.
Zika mara. Ewe. Ewe. Zika randa ungo nawe hui giri ye. Ndagutoro kesha ntigire naje kugara ndawunwa hewe. Uraza ye wampugo yamburiye.
Eh?
Yarahamagaya abantu. Naje kuko ndose nari nagize naguhungishije. Nehe eh.
Haje naje.
Ntira munsi.
Haje naragize ubwoba.
Ndakara gose ntigira
munsi. Babonye ko nyene ntazambaye.
Nindabe ko ubahuka mu gitanda kwa nyoko wawe. Ni utari umusazi. Baragenda barasura imzi yose barahebu.
Nurya muhunga arasarantuze.
Umusazi hewe. Mugabo
Mega we urya yarakikuraba nti ni wa musohoye
Naje nse ntigira ko ari we mugabo mu rugo
Oh mugabo ni jewe
Nari ho bagakama Nta wagiye wakiri umutima kwibuye
Oya mugabo twarahahakiwe ndakubwiye
Ehe Hanyuma rero Nukuri nawe mu mazi bisumpa gacupa Je na tewe dafisa gacupa ko tubonanye ndakanwa cyo nyere turagasangira ahagira ngende zo guhitana koka no nawe utugera ndagusanga hajya kukaba
bego mpungu wawe ntasubira kutubindaga ye
nakazi kiwe ego mama bisa
ndaza kugusa ahubwo nza kugusanga muhiri wawe
nayo mbuza kwinwe bisa cyana
hiye yego turasubiye
yego jewe ndandige guhitana koka no
urakoze nukuri kungurira gacupa
iyi ni pole
ntubona
iyi ni pole ndagahamere
none kuma pole
iyi ni pole oya najewe basha twarahatswe rero ndakubwiye ndakubwiye
rego urazi muhira ko nashitseho umugore yampakije nashitse muhira nyansanga umugore emwe umenga yabimenye yabyicuze
yarabimenye aho
ereka numwe shika muhira nashitse muhira ipataruna yambariye ukutari kuhinda Erega nayambaye mukajoro naye mukaye eh mukatondo aranyitegereza
nkonye
eh
ndende wasitse mukitondo
eh nene muri rya joro re gushika
mira ke
eh hari imbere hari abinyuma eh icambara maje nari kumwe no bari kumwe n'umwana wa
mugaye mwe warahamara mari
naje ninjira mu nzu ari kumara mara gusa
umukore yarabibonye
ya yarabibonye nyene nakamara maza na Uri numuhungu w'igikoko arasarahu.
Urya numusazi. Numusazi cyane ramututse ndamwona.
Nabaye umugabo. Vize umutima urinda.
Nayi ibimara mare byari byose.
Cyese ndavye bukundi wabaho. Yego. Uche mwumva ari kuwe no mwaka. Ero bwana no bari wakebuye nyi.
Ni musomye nanje. Somya. Somya nanje.
Ibyo ni bikinone.
Somebody, you mu catch room, Hajewe. Nukuri.
I'm going to go. No mugenzi none ivyo wewe gushika usese nzoga nkuko nubona ko nkugiriye nabi
changa rero dutahe none yemera ko yari kora gusorora
nitwazananye
changa
taha ndizana
oya cha dutahe niho ndavyemera ko ari we yara gusorora
genda
eh
twazindukanye
changa dutahe ndagusabye ushaka mahoro uchenga dutahe ngo dutahe
mbiso arara mugahinga ubonye ntatashe
agahinga se bumenye kukabunda
sinizana
nanje ntegerereye muhira
mwebwe aho kwatara mazi kigwa
sa
niho muri
ego ni wewe
nje
mahoro ego
I have been there. Yende murano none
oyaye je ndamuhamagaye ntiyokwemera ahubwo we uyu muntu amagari ubabaye mwiza bamuzima no kuga
katamanikirwa we katamanikirwa
urinde umpamagara
sha uri ngaho
uko ni yazikete
wewe
sabwe
ni je wa mugenzi wawe mu
we umpamagara wari kumwe ni uwo mugore ndiari kuza kumpamagara
cyera shaka we kwari tuyaga uyu tuyaga ibiki
mahoro mahoro mpagatebe nanye ni cyari kontuza
yaki
yaha lega shaho
hanyuma rero yakugira imana Ajya majambo kujya nyene na yakubariye ni kujya nyene bimeze hanyuma nanje byanani ibyo bintu ko ndavyihanganira izi mpanuro zo ngaha atazumvise nzoja n'ahandi amasentare ni meshi aruguruye nababaye
ko yitanganije kuvuga hari cyo mwari mwaravuganye
ndafite ijambo uti niri
bimbwire
Kataman chiku. When I were crumb get it to Ungan. Invi to the Ingan. Umukabonya Mukakataman chipa. At a muhia be calmly, that's and I joke. Kataman chipa.
A caramo be second yiki cock.
Banzo no may have
Madam Lindy.
Kada
Tamukaman chipa. No curry cream man. Ukuba Kurusa Koseva Kazana. Ukatawamba ipataro igaruye
ahaje imbere hari nyuma mwumva ko kamara amazi
ivyo mumbwiye ndavyumvise niyo tujinama None of the Nifty had guhera atarinze kuntorera abagabo.
Muri babiri.
Yego.
Oya.
Noneho ndamwemereye data.
Wemereye uyu.
Uyu nawe we yatumye ko ndamwemereye data ko ntagisubira. Nisubiye ko. Nze ndabahankura. Je nakwemereye ko nabiheve. Uzuntege. Reka gushavura shambe kugumushavuye nibiki.
Nzobe barandabibonye.
Ndakwahe nakubesha. Nuri umugenzi. Ubisubiriye. Nijya ntaye baguhaye bazoyikwakaga kurahiye hehe.
Nanjye cyo ndabemereye. Ni ico none nturi nga. Murazoshaka muyinyake.
Ntimwumva none.
We wavyumvise nabi. Namurahiye. Yuko ninasubira bazoyinyaka.
Ehe. Nanjye umuntu akiri kinyoma abeshyewe. Takicyo yivugi.
Peka wasenzira udafunguye. Hewe. Itsinzaga wishinga kuri utarya. Wibaza yuko zitakumerera nawe. Vyuka none ufunguye.
Niwe rewe.
Come on. Uzokugenda rukakuha wenyene ukamega je ntanda mfise yo kunwa uziboregwa urara zimotereza wari wanzaniye bene cya sha ahanzo mari misi ndoda ukuhimba nanje ariko mpimba murabona urara zimotereza twazinwanye.
I am not. Lucia!
Sir!
Gwahan! Hey,
you're gonna get a warm at the cookie end.
We end up with that. Naki no one hold it.
He made the goat.
Jama Faranga, that's quite in God.
Shandy
goat.
He be tanga, Janaho again. What have Zinzaga, what do you want, yo, Yejo? Sitanzaga, Zanzaga, you could go to movie come a father.
Sham get a cover and hold him.
Jaywe.
You be Janamin on guitar room, but now come no.
Tura sangi, you mufuko. Come on, hold on cameras and have eek. Vogish, you could call him a head, Jewa Mary, and get a little.
No,
I'm not sure. Naho nyene turaza.
Oh ibyo nibibaho hari ibihumbi 150.
Nanje nanje ndasakura maze nze kubura imboga. Ntusubire.
Ya. Iyi kintu kintu bana amafaranga izote bakimenyekana sindabyumva.
Hewe je naguheruka kera nase ko tuganirira mu ibarabara.
Oh ya none ko waciye umpeba
yo mugabo we naguteye jabasha
nanje nubunda kenguruka
eh
yego nukuru
nje gitimu bona naguhamagaye ngo twicare nga urabona inkuru ruteye nitware kuyagira mu ibarabara
erega buryo umuntu yo mwigeranye mugahebana usanga bibabaje
nyine
Mbega basha mwo kwibagira na
gute. Uranze ikintu wari wampeze ngo nzogoma za ndaza kukuramuta. None nari nararindiriye nari narabuze.
Ereka n'ubu turacyari kumwe.
Oya ntangura
nzoza kukuramuta kukinyibuka.
No
no n'ukuri ntaje muhira.
Ubona no kwibagira.
Yoha.
Eh? Ego ndafisa kajana ugenda ugasomye ko?
Eh.
Ego.
None ntiwumva.
Eh, niba sino kwibagira.
Sinzi umugani baciye.
Eh.
Nawe ndize kuvuga turaza kuvugana
hanyu ngo tugenderero hanyu mugasome uzokamuzure yuka yuko twasuye kubona
naje kizi munyibuka naje ndakwibuka
oya ntangorane
emwe yem
nuko rero cyaje yetuje nagume ndakorondera nagume ndakorondera ndirukanga ndaho ntageze
kandi baje hajya kubonuze ku boti kiwacu
ku boti kiwacu naraci n'ukuri ntaciye
hanyuma jewe nahavuye size here
ndeka ndakubwire rero icyumviro rero nagomba kukubwira cyumviro nyamukuru
yego
bazo umugambi umeze gute ugomba ko turangura inka wegeranya amafaranga iwawe yose aho yaziga nanjye siwe ngiro kuko nyene dushire hamwe turangura inka ubu ni umugambi n'ubuye
Ewe no mugambi mushashe ari ko rambira.
Yego.
Ubona ko uzana amafaranga menshi.
Neza gose. Yego. Sinda kubesha.
Ibyo ari ko ravuga byari byo.
Eh.
Kandi uwo mugambi wari yo.
Mhm.
Cye ndafise ingorane kandi ni ingorane zidasanzwe.
Eh.
Cyewe ndafise ikintu kinyima amafaranga.
Eh.
Urumva mperuka mbitsa amafaranga. Mugabo ke ngahigi yo yaroye nkabura.
Eh. Cye
sindamenye icyaricyo.
Ni kuri kose.
Nuko Nawe mugambi wari ko rambira wari we
muhungu uraraba neza ndakubarire ivyo byo byose
cembere nta kubesha umunye ndabona kumenganye ngiye kugara aho
oya ahubwo ndakubwiye ndakurangiye uzurabe neza ngira ko baravuze ko hariho akantu kiba amafaranga ngo bita gatunzi ko bari ko rero kayiba kayasira nane ko wumva utaha yose waya ukayabiziganya neza ugasanga yagiye Ego
cha. Cyibye no vyeme. Cyoba navyo none gasha. Amafaranga meruka nabi nashinguye neza. Uke nkabura namba. Cye ni badakware byo ari ni.
No kubariza ho nyene.
Eh handiho. Ku mugambi wari ko rambiye. No kuri wari wo none nogira n'amafaranga ari karagenda mbere nzo hava n'ugara nabo ti.
No kwegera bahinga.
Oya nakwemereye nakandi ndakongera.
Wewe wavuga ngo ngo twahebanye.
Oya no wende yatabaje wende ubona ko wewe wari usegaye wirenga
wewe wari imarisha
wende ko ntibona ko ndi imana
ko kabisa
kujya namye n'ubusa impindura
nagende kabisa zo mubwira uterega ariho
oya nani ivyo nivyo kuvuka ivyo nivyatwe na wewe tubiyaga turi babiri na wewe nkuko nubundi twari tubiziranye imwe na wewe
naje umunsi umwe nzogusoboka na twicare hamwe gukabare tudusangire nka kumpaye
Cyane baza kwa tangorane.
Turasubiye kubona na gayemwe.
Rega nubundi byari byagize wewe.
Oya.
Yep.
Rega shabu uje umugore wundi aratinyitse. Ubanza kugenda buke buke. Ni wirabire.
Yego.
Yego kabisa. Nanye ndakurabire sha.
Yego.
Naje umunsi umwe tuzohura tuyaje. Yakaraho. Ugahawe n'ugukunda.
Eh,
nanzi pe.
Nubundi ngaha anya nuko maze kubona yuko atangorane. Nane ko yishinga mu rundi kuguma yirukangira mu rucuruzi kwa guyiwe atamba baye.
Enda ni wihereze. Enda ni wihereze sha.
Rakotse.
Asha. Nasha aho dusubira kubona na pe.
Eje nije rero ntoguha. Eh?
Endazi kongani duhuza umutima
sivyigano
nakombe uramisha shengaho ntazwazanye wewe
isashe
eh mbeta ve kwikoreshereza jewe zirangiye hanyeme
reka kungora shara
eh
yakungora ziri kure vraiment kandi ubundi huta
Mm.
Bamba gutaha kare. Aha ngomba kugara.
natura vugana vya bindi
icya ntangorane we turayivugana indi na gatoro
yego ngo nyaruka nyarukumbarire yego nyarukumbarire naje nako mba kwihuta kuko visa bakiriya beshi ariko yewe aya masa ko ugaino ne wihuti iki bari hakiri kare
we ntabyo wamenya shale
nibiki
hambere ndakubyire aha ngoma nze gufata agacupa kweri ngoma nze kuri abantu mfata agacupa
aho
none gashaka ko naye agenda ntayarimbo nagenda
ah ewan
yego
uko niko bimwe
kandi ndiko ndacuruza gucuruze ko ndacuruza mugabo sino changuma ndavyihatira ko bona tanyungiri
ndakundi yoki ndagufashe mubabaro nace we nje ndugara ntakundi
eh kumbura gihe nawe wompakamye
ndaguha nyene
yego
Namasa rero yamabarira ati nzakoze sahitsi yini
oyangira ningoka
asakira ndo wawe ugira ningoka wabuze kwanza gukura birato hamubanza gutkora ipantaro
ipadarira kuzerega niyo ari kongo
unwe kandi ndakugira nayo zani fasa kuri kamwe
turafashwe
kuba fasa na nakubari chaka anya wacha ntuje yo musiki tata yifusaka nashitse Ndaje. Ruzo kwa mutahijo rumisi yose
bigaza.
Nene nguwo waciye.
Yego.
Sa?
Ibyo nibi.
Eh. Ni nkofero natoye. Cyane bajije kuzoyambara, ico gituma nayizanye.
Nkofero watoye.
Yego.
Ndabara kundi ivyo toye.
Ni nkofero shasha gucya. Itarahera. Nari kureka ko itora ndayibonye kandi nawe nzerekana kushobora kuyambara.
Ega jewe ivyo nkofero, none kuyambara sinifa kuyigurira je.
Oya, ugomba uvugire ko nataye umwanya rero mu kuyitora.
Oya. Ugomba mubisanzwe yego kuyitora sinabi mugabo nkayitoye kugira ngo jenze ndayambara
waho rero none wibaza yuko amahera wari kuyigura ntabaragumya mu mufuko ahubwo pfumuye mari wenze kuyaze ndayanwa gacupejo nagira wari gushimo kampi kibona maso
yega sije wayitore mugabo yinkoferi ntacu wayitore ntatuzoyirangisha hari gihazobone
kana utayambara mpanda yibikenye none yaboneka nzoyimuha
None indamutso ni nkofero canke nagira bari kuvuti ja kumeza.
None ukira ngo bibaza ko ntarondeye.
Yego nivyo. Muga nivyiza kuyitora sinabi uwo wayitore azogukibona maso.
Uwo nayitore aho yambara nti wasanga ikubereye.
Ereka.
Ambara urabe basi.
Oya je winde.
Ambara.
Ndeka ndakubwira. Ndashobora kwigurira inkofero. Iyo kwambara je ndaziko ntogura amafaranga kuyigura. Ntacho bika ntangora.
Jemwe. Ndayibika mugiye ndabimenye iyo menya kutazoyamba napfuma ndayisigaho nayibonye nari kugise nari kuyibaza
ayo maso ya ayo maso yawe yatoye inkofe yabuze chato
wamugo
niriki
nyugururira
oh sinakubariye urasubiriye sina
Sinakubari yewe.
Nuno kwezi ni kwaka.
Urasubiri.
Harumwizi wanandi kongendamo.
Ehe. Bitebe bitebuke. Uza guhinyuka. Kandi ngo imisi y'igisuma iraharu.
Bisangende kwiryamira utambari ya majambo n'ubumuntu.
Eh.
Gakeyemas. Ni akaranga muntu yanje niba naraye ntaye nga Rusia Rusia
sa
gwahana ibi ni biki
wana ni biki karanga muone
ni iwawe cha ni iwanje
ni ubona riko
eh hey ikaranga muntu se yawundi